Namhlanje asike sibheke okuseBhayibhelini. Sithi ubuhlaziya since wonke umuntu kuyincwadi engathi iyayifunda wonke umuntu. But abantu abaningi abayinaki izinto ezincane nje ongeke uzinake futhi nakhona futhi noma uyibona kodwa awugxili kuzona kakhulu. Siyazi zonke ukuthi ilanga ilona elisho ukuthi ngokuba khona kwelanga nje ilona elisho ukuthi namhlanje sekusemini sekuyasa lishone livuke futhi sekulunye usuku libuye futhi sekulunye usuku sekulunye usuku but okuvela lapho kuthiwa ladalwa ngosuku lwesithathu ilanga kuyavela ukuthi uNkulunkulu wadala ukukhanya nobumnyama ahlonise ukukhanya wathi semini ahlonise ubusuku ubumnyama wathi sebusuku kodwa alibalwa ngelanga lapho-ke kuthiwa ngosuku lwesithathu kwadalwa ilanga kuthiwa wadala izinkanyisi ezimbili olulodwa wabasemini washo ukuthi kusemini ilanga nenyanga ebusuku umbuzo esinawo engathi wonke umuntu nawo kodwa noma omunye engafuni ukuwubuza nje kodwa engazibuza ngaphakathi ukuthi lo wafika kanjani usuku lwesithathu uma kuwukuthi ilanga lalingekho okay asikeke ningi lokho kuwumbuzo nje nawo ungayixaka uyiphendulele wona lapho engikhona sekuthenini sasikhona nesidingo sokuthi kube khona ilanga bese kuthi ebusuku kube khona inyanga since ilanga kuyavela ukuthi lalivelela ukuthi ngoba kumnyama shouthi kumele kukhanye ebusuku sifakelane inyanga makuwukuthi khona kusebusuku waye kungavelwanga mhlawumbe kwaba khona ilanga kwakhanya nje one way inyanga yenzani and futhi le nyanga ayizikhanyeli ikhanyiswa ilanga ukuze izokhanya uma kuwukuthi kumele vele kukhanye vele akubanga nelanga nje kwazi ukuthi ilanga lelikhanyisa every time liyakhanya ngoba inhloso yenyanga kuyacaca ukuthi kumele kukhanye nasebusuku kanti pho waye ungavelanga nje kwaba semini kuphela awuyibuze leyo mbuzo leyo ke sesibheke nje kuthinini ezinye izinto since iBhayibheli liyabhalwa kudala i-generation yamanje iba nemibuzo eminingi ethinini hawu kanjani la kanjani la ngoba kubuke ngathi ukuthi lalibhalela umuntu ongathi akayanga esikoleni uma uthi ulibheka kusisa kahle ngesikhathi samanje ngoba ingakho kunemibuzo eminingi kuyimanje.